Kuri uyu wa gatanu abandonatsi babiri Francine Niyo Mukunzi yiruka imetero ibihumbi bitanu hamwe na Celestin Ndikumana yiruka imetero ibihumbi icumi baserukiye Burundi mu gihugu cy'Ubufaransa mu nkino za Jeux Olympique baraza guhiganwa inyuma y'abandi banonotsi babiri bamaze gusezererwa aribo Beric Resus Ganira yari yagiye guhiganwa mu vyo koga yatahukanye ikibanza cya kabiri mu muce wa kane barimo ariko bikaba bitakunze ko abandanya mu nkino zikurikira kuko atagize umwanya mwiza cyo kimwe nanje Sierra Niragira yagiye guserukiye Burundi mu nkino Jido yakuyemo hakiri kare cyane ku rukino rwe rwa mbere nayo Rodrigue Kwizera umwe mu banonotsi bari bagiye gusiganwa mu byo kwiruka ariko bitakunze ko yiruka ahubwo ikibazo cy'ubugwayi avuga ko ari uruhombo runini kuri we
kuba ntashoboye kuronka amahirwe yo kwitabira Jeux Olympiques kubwanje numubabaro kuba ntashoboye guseruka muri zino nkino kubera ububabare bw'ukuguru nari maranye iminsi ariko kubwanje nari niteze yuko nshobora kuzitabira kuko yari irya mbere n'abanitabiriye uno mukino wa Jeux Olympiques gikuru si ukwitabira inkino gusa gikuru ni uko ugenda ubona icyo ugiye gushikako ariko rero muri uwo mwanya nabonye yuko ntari gushobora kuzitabira kuko nabona ntateguye bikwiye bihagije kugira ngo mbone yuko nshobora guharanira medali kubera mu gihe ugiye gukina inkino nk'izi ufise indoto z'uko uronka medali rero nanje maze kubona yuko ayo mahirwe ntashobora kuyaronka nabona yuko nobanza nkaruhuka kuko ni navyo abaganga bari bambwiye kugira ngo mbanze nduke bangirire andretie vyose barabe ingene meze
abananotsi indwi nibo bari bitabiriye inkino za Jeux Olympiques batatu muri bo bamaze gusezererwa Uburundi bukaba bumaze gutahukana imidari ibiri mu nkino za Jeux Olympiques watahukanwe na Venice Niyongabo mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajyana icyenda na mirongo icyenda na gatandatu n'umudari w'ifeza watahukanwe na Francine Niyonsaba mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu